Apha ke sicela uba sisombulule cube root ka 27 a to the power 2 aphinda phindwe ngo b to the power 5 ize ube ngo 5 to the power 3. So eyona nto sizama uyenza apha kuba sithini xa sikhangela i-cube root yayo yonke leno kokuba sijonge ezi zinto zizonke kodwa sizahlule hlule ngokwazo. So mela sijonge ke izinto apho zonyuswe ngabani ngo-3 kwenzela ukuba sizokwazi uthatha i-cube root yezo zinto sizikhuphe phantsi kwale cube root ze yonke enye into siyishiye ngaphakathi kwe-cube root yethu. So maske sicinge ke ngo-27 mhlawumbi ke mhlawumbi soyiqwalasele uba u-27 yi-cube root kuba kaloku uzawuthi xa usenza i-factors zakho uzawuqhamela u-27 ngu-3 omphindaphinde ngu-9 eze u-9 abe ngu-3 omphindaphinde ngu-3. So u-27 ngokwakhe ngu-3 oziphindaphinda kathathu, so ngu-3 mphindaphinde ngo-3 mphindaphinde ngu-3 kuphuma ubani u-27 wethu. So masithi ke siyayibhala ke le nto apha ngendlela apho sizobeka ezi cubes zizodwa. So le nto singayibhala ngoba ngu-3 to the power 3, loo nto isichazela ukuthini isicebo saphumala no-27 uze ube ne-a to the power 2 uze uqonde ke uba yena uzawuba ngu-a squared. So sambhala yedwa ke kwenzela uba ngazosiphazamisa, so sambhala apha ecaleni yena u-a squared, a squared simbhale pha u-b to the power 5 yena. U-b to the power 5 akayiyo intoni i-cube kodwa xa ujonga izinto ezakha yena xa uphindaphinda izinto ezakha yena uyafana no-b to the power 3 umphindaphinde ngo-b to the power 2 ze u-b to the power 3 yena ngokwakhe abe yintoni abe yi-cube. So uzokhumbula ukuba ngu-b oziphindaphinda kwakhe kahlanu ngolu hlobo. So ithetha ukuthi ke abanye oo-b abathathu aba ungakwazi umonyusa to the power 3 ze lena ibe ngu-b to the power 2. So u-b to the power 5 singambhala njengesiphumo sophindaphindo kuka-perfect cube ongu-b to the power 3 njenge-cube ka-b to the power 3 kodwa ophindaphindwe ngabani ngo-b to the power 2. Mandimbhala apha ke ecaleni kuba kaloku uzokhumbula ezi sizibhala ecaleni azizo-perfect cubes. So ekugqibeleni ke ngoku sizoya kwintoni, siya ku-c to the power 3. U-c to the power 3 umbona nje uyacaca uba ngubani ngu-c to the power 3. So yintoni? Yi-perfect cube. So ungayimbhala ngoba ngu-c to the power 3. So uzokhumbula ukuba besisenaye ke intoni isayini yethu okanye uphawu lwethu le-cube root. So sawubhala ke cube root yazo zonke ezinto. And siyayazi ke ukusukela emithethweni yethu yentoni exponents uba le nto iyafana noba sithatha i-cube root yazo zonke ezinto ngokwahlukeneyo. Uzaqaphela ukuba senza njani uze ke uziphindaphinde ezo cube root. So ke le nto iyafana ne-cube root, so iyafana ne-cube root ka-3 to the power 3, b to the power 3, c to the power 3 behluliwe. Masike sizenze ke. So sawuqale sibohlule ke sibabeke bodwa emacaleni. Uzokhumbula uba yika-cube root ka-3 to the power 3 ephindaphindwe. Okay, ngamini ke cube root ka-b to the power 3 iphindaphinda nge-cube root ka-b to the power 3 uphindaphinde ngenye i-cube root kabani uphindaphinde ngenye i-cube root ka-c to the power 3. Ndifuna ke imibali ikwazi uhambelana kwenzela ukuthi uzoyiqonda. Uphindaphinde ngenye intoni i-cube root, so esasiveka phantsi kwe-cube root enye kuba kaloku asizukwazi ukuzilungisa zona. So uphindaphinde nge-cube root ka a to the power 2 b to the power 2. Ngifuna ke nibhale la manani ngolu hlobo imibali eyiyo no b squared. So uzoqaphela uba ziyafana. So ubunotsho ka uba phindaphinde nge-cube root ka a squared phindaphinde nge-cube root ka b squared. So sizaziyeka ngolu hlobo ezilulo. Uzawugqitha ke uzijonge zodwa kuba uzokhumbula uba i-cube root ka 3 to the power 3 okanye i-cube root ka 27 izawuba ngubani manike nifuna ibhala ngo-yellow okanye ngotyheli. So loo nto izawuba ngu-3, izawuba ngu-3 kuba kaloku i-cube root ka-27 ngu-3. Ze lena kaloku lena ibe ngu-b, ze le cube root ka-c to the power 3 yona i-cube root ka-c to the power 3 icace ca okwekati emhlophe ehlungwini uba izawuba ngu-c eyedwa nje simele ngolo hlobo. So uzawuqaphela ke ngokuba yonke le nto siyenze lula uba ibe ngu-3 ophindaphindwe ngo-b ophindaphindwe ngo-c, ze loo nto yonke siyiphindaphinde nge-cube root ka-a to the power 2 b to the power 2 okanye a squared b squared. So uzawuqaphela ukuba iphuma ile nto ekugqibeleni esisiphumo esilolu hlobo ube ke ugqibile. Kodwa mfuna ukufundisa enye into yokugqibela ukwenzela uba uzoyazi, okanye singayenza ngolu hlobo, okanye singayenza ngolu hlobo. Singabona ngoba le nto xa iyonke le ingabhalwa ngoba ngu-3 b c to the power 3, kuba kaloku zonke izinto zi-to the power 3, so singakwazi uba uziphindaphinda zonke then sizonyuse kantoni ngepower enye, ze ke sibhale uba singe-cube root ephindaphindwe nge-cube root yeziya ezimbini a squared no b squared. So i-cube root yazo zonke ezinto ka-3 b c to the power 3 izawuba ngu-3 b c, ze siyiphindaphinde nge-cube root ka-a squared b squared. So uzawuqaphela ukuba andenzanga mabala apha, kodwa ndiyaqonda uba noko uyayibona ke. So ubunoyenza ngolu hlobo okanye uyenze ngolu hlobo, kodwa into ebalulekileyo yoba kuphume i-answer efanayo.